sasita tulo munali lelo muli mawa mutakala ya mweyo
Did you?